Abamaze kuba bafite amakoperative igisabwa kugira abaze muri bije cyambere nuko bavyiyumvamo kuko hari amakoperative menshi y'ugwaruka batari yumvamo yuko boza cyambere nuko bavyiyumvamo bakaza kuguruza amakonte muri bije hanyuma baheze badepoze iyo migambi yabo ni kuvuga ngo nk'umuntu ashaka kuguruza konte kubwiwe turamusaba presence physique kabahari tukamusaba agafoto passport kamwe tukamusaba photocopy ya karangamuntu hanyuma tukamusa konte ni kwa gusa
Muhunde ndabaramutse abakunzi ba Bishop TV mudukurikirana muri kumpande zine zisi abari mu Burundi abari mu mahanga mudukurikirana tubaramutse cyane twabwiye ko turi muri exposition 20 kirabera muri source d'inire aho ugwaruka gwakoranye kugira ngo ruhayanishe ivyo rukora ibanki y'ugwaruka bita BIJE nayo ntiyatanze kumukuza gushyigikira ugwaruka rwacu rw'u Burundi musanze muzi nuko ari nayo banki y'ugwaruka ari nayo ishyigikira ibikorwa by'ugwaruka ruka ndetse ikaba ingurane ikanabashigikira muri 2022 mu iterambere ry'ugwaruka ndetse n'igihugu mwabona ko twamaze no kwishikira kuri karakira nyene mu gogwaruka kugira ngo anarufashe reka timusabe nabangira atwidondore mu tumenye na bije neza na neza icyari cyo n'icikora kugira ngo nabatari babizi bavyumvireho biciye kuri Bishop TV
murakoze cyane nitwa ndayambaje ruce nkaba ndumukozi mu banki y'ugwaruka yego nkuko mwari mubivuze ku batayizi ni banki ishigikira imigambi yateguwe n'ugwaruka kugira ngo bashobore kuyishira mu ngiro nuko
mbega yishyira hamwe ugwaruka murako uravitabira nkuko ari ugwaruka neza
murakoze kubata kugwaruka kwinshi rurafise kwitwaza ngo dukorera hagati mu gihugu nivyo kugara ino saha turacari mu ntara ya Gitega ariko mu minsi iri imbere turize yuko tuzokugurura amajanse hagati muzindi mu gihugu muzindi ntara vuba cyane tuzotangura gukorera hano mu gisagara cya Bujumbura ariko rero nkuko twagize imana hakaba abantu biyumvira gutegura irino ino semene yitiriwe kuhayanisha ivyo abantu bakora ama industry n'andi ma societe yose natwe twaragiriwe amahigwe yo kubamwo ni nayo mpamvu tugomba gutera kamo abantu bose na cyane cyane ugwaruka abavyiyumvamwo bamwe bahora bafise ikibazo cyo kudushikira igitega yuko boza hano kuri source d'inire nkuko mwasanze twa turabikora turugurura amakonte ku makoperative ku bantu bandi bavyifuza gukorana na bije ama societe bose turabugururira gushika aho inandwi zoherera nivyo bikorwa turiko turakora yego ofisi cy'abaza arashobora kudushikira hano akadusanga hano kuri source d'inire tukamuha umuco ku bijanye na banki yacu banki yanyu y'ugwaruka murakoze cyane
murakoze cyane ahama akandi kantu nshaka kubabaza mbega kugira ngo umuntu aze kwiyandikisha muri bije n'ibihe bintu bisabwa kugira ngo abari kure bari kwadukurikirana n'ibiyumvira kuza ntibazobaviba navye bagiye bazoze bafise ibibaranga bikwiye
murakoze cyane kuri ico kibazo ni kuvuga ngo nk'umuntu ashaka kuguruza konte kubwiwe turamusaba presence physique kabahari tukamusaba agafoto passport kamwe tukamusaba photocopy ya karangamuntu hanyuma tukamusa konte ni kwa gusa nta mafaranga tumusaba ariko kubera yuko utokugurura konte ikiguma iri kubusa tushatumusaba yuko yokwibangikanya amafaranga ibihumbi 10 niyo mahera makenya ya nyuma dusaba ayo mahera nayo ni kuvuga ndigwiwe ntaba harimo ibihumbi bitandatu vya Canada check ayandi nayo acaja kuri konti yiwe.
Nashaka kubaza mbega abantu bamaze gushinga amakoperative yabo nabo hasabwi kugira ngo baze kwiyandikisha hano muri BIJE.
Murakoze cyane abantu bamaze kuba bafite amakoperative igisabwa kugira baze muri BIJE cyambere nuko babyiyumvamo kuko hari amakoperative menshi y'ugwaruka batari yumvamo yuko boza cyambere nuko bavyiyumvamo bakaza kuguruza amakonte muri BIJE hanyuma baheze badepoze iyo migambi yabo. Yego.
Mbega ku bantu usanga bafite imigambi kusanga mwaka muraho umugambi mwana abantu usanga bafite usanga kagambi gatoyi n'undi usanga bafite umugambi usanga ari nk'abazugira nka industry nini gose nubwa izuha nk'ubuzi abantu benshi mbega murarabulemere bw'umugambi kugira ngo mutange ingurane.
Murakoze cyane ni ukuvuga ngo twebwe umugambi ntitwavuga ngo ni munini cyangwa mutonya kuko nta mugambi munini bivanye n'uko umuntu angana umuntu bavuga bati umugani ngo umuntu yiyaga aho ashikira aha hambije ni ukuvuga rero umwe wese icyo kintu yarinze aciyumvira si bya bose akiyumvira umugambi mwebwe mwitwa ko ari mutonya akawutegura akawusigura tukabona ko ari umugambi ushoboka turaheza tukamufasha tukamwakompanya ari nayo mpamvu rero tutavuga ati hariho imigambi tutofasha ngo kubera ni mitonya kimwe gusa turabakora imigambi ishobotse.
Muri kino gihe hariho ugwaruka rumwe rumwe usanga ariko ruragaragaza kuronka dufanga twamambiga afite igihumbi n'isawa usanga ariko atame kuri Facebook arabudustati twabantu mugamba mbwira ati mbega cyacu rikora kora ngo nta mitaye mfise timbega umugambi hoho wumva wokora urabufise urumva umugambi ndawufise umugabo ngo ntabonanga mutahe ngo ntabirebire ngo ugasanga nyine umenga yaramaze kwihebura mbega abo nabo mushobora kubafasha iki.
Murakoze cyane mbo ikintu cya mbere navuga cyoco abo bavuga yuko babutse imitahe burya rero ikintu cya mbere gikomeye si umutahe kuko nubwo waba ufise amafaranga utagira umugambi ntacyo byokumarira ahubwo nimwumve yuko ikintu cya mbere gikenewe ari kuronka umugambi kuko umaze kuba waronse umugambi iyo uronse umuntu uwushikiriza aranagufasha kurondera financement mugabo iyo ufise amafaranga naho utagira umugambi ayo mafaranga akubera imfagusa. Icyo rero turiko turahamagarira urwaruka ni uko goja hamwe n'abandi mu makoperative bagahanahana ibyiyumviro kugira ngo bashobore gushinga umugambi iyo nabo bafise umugambi urashe umeze neza bazoheza biture banki y'urwaruka iriho kugira ngo ibafashe mu guteza imbere iyo migambi baba barateguye nicyo twumva twabahamagarira.
Nashaka kubaza mbega abantu bamaze gushinga amakoperative yabo nabo hasabwi kugira ngo baze kwiyandikisha hano muri BIJE.
Murakoze cyane abantu bamaze kuba bafite amakoperative igisabwa kugira baze muri BIJE cyambere nuko babyiyumvamo kuko hari amakoperative menshi y'ugwaruka batari yumvamo yuko boza cyambere nuko babyiyumvamo bakaza kuguruza amakonte muri BIJE hanyuma baheze badepoze iyo migambi yabo. Yego.
Mbega ku bantu usanga bafite imigambi kusanga muraho umugambi mwana abantu usanga usanga kagambi gatoyi n'undi usanga bafite umugambi usanga ari nk'abazugira nka industry nini gose nubwa izuha nk'ubuzi abantu benshi mbega murarabulemere bw'umugambi kugira ngo mutange ingurane.
Murakoze cyane ni ukuvuga ngo twebwe umugambi ntitwavuga ngo ni munini cyangwa mutonya kuko nta mugambi munini bivanye nuko umuntu angana umuntu bavuga bati umugani ngumuntu yiyaga aho ashikira aha hambije nuko uvuga rero umwe wese icyo kintu yarinza cyiyumvira sivya bose akiyumvira umugambi mwebwe mwitwa kare mutonya akawutegura akawusigura tukabona kare umugambi ushoboka turaheza tukamufasha tukamwakompanya ari nayo mpamvu rero tutavuga ati hariho imigambi tutofasha ngo kubera ni mitonya kimwe gusa turabakora imigambi ishobotse ugwaruka abo batoye ingurane mu gihe bo babona yuko hoba hari aho biriko birabagora byiza bara bo bitumenyesha kugira ngo turabe aho byabananiriye tuheze tubafashe ariko gushika ino saha ibintu bimeze neza kandi ndibaza nabone barumva yuko ari ikintu cyaje kugira ngo kibafashe bashobore kwiteza imbere banateza imbere na bene wabo bakiri inyuma kubera iyo ba ayo mahera bayaronse bakayakoresha bakaheza bakayariha neza baba bariko batanga karorero keza kurundi gwaruka ruzoza gutora ayo mahera kugira bayakoreshe ni nabo bazogenda bashingira intaha abandi ati burya twebwe nyimba tugeze aha tuhageze kubera yuko twafashwe mu mugongo ni banki y'ugwaruka bagaheza bagahamagarira bazoheza bahamagarire urundi gwaruka gukorera hamwe kujya mu makoperative kugira ngo bashobore gukoresha gukorana na banki y'ugwaruka murakoze cyane
je nitwa ni magaritse yige nkaba serukira imbere y'amategeko hanyuma nkaba ndi umufondateri w'ishyira hamwe yitwa GPC Ibanga Green Production Corporate Ibanga majambo yose
muri bamwe basuye kuronka ingurane ya bije kandi ifite ikimaze kubamarira mbega mwosangiza abandi icyo ingurane yaba yarabafashije
twebwe ingurane ya bije nitwovuga ko itadufashije ikintu yaradufashije ikintu nk'ugwaruka yaratugejeje ahantu ubu dushobora gukorana na ya mabanki kera atatubona neza ariko ubu banki bije twarayituye iraduha ingurane hanyuma kanatsinda twamaze kwerekana ibikorwa imyaka myinshi turi ku kivi cyo gukingira ibidukikije twebwe umugambi wacu muri GPC dukora udusaho dukoze mu mapuro nitwege no vuga ko twabitanguye guhimiriza na leta kubona ifate ngingo yo kugwanya amashashe turi mu bantu bagize mu ruhara runini no kuvuga ko twebwe twavuze ko dukeneye Burundi butagira ishashe rero ravye mu migambi na bije ya finansa harimo nabantu bakora mu bidukikije bakora imigambi za gufasha ibidukikije no kuvuga rero twebwe twaragiye turabitura baratubwira amahera bagarukirako ko ari 50 miliyo nazo turabagira basi mu yaduwe konyene nawo twadukeneye yandi menshi barayaduha hanyuma n'ubu tuko turayariha neza tugeze ahantu tubabwira ko twakuze tugende mu ya kredi y'abakuze urumva ibyo byerekana ko umuntu iyo kredi ya mbere yatugiriye akamaro hanyuma ubuko twemeye neza ko twamaze gukura dukeneye byinshi
nitwa Hatungimana Jonas nkaba nsanzwe ntwara cooperative de jeune inidao development imana n'inkuru mu kirundi ngerageje kubivuga ni ugwaruka cooperative y'ugwaruka guhinze mu iterambere rusange isanzwe ikorera iburamata muri village ya mbere muri commune Gihanga intara ya Bubanza tukaba dusanzwe turima igitegwa cy'umuceri tukongera tukorora n'amafi izo nizo nivyo bikorwa bya mbere dukora hambavu yaho turafise n'agasekretari ya publique ho kwiyungunganya kadufasha muri tunaturiya ego nuko rusange dukora hama tukaba twarashoboye kugira intambwe n'amahigwe yo kuronka ingurane muri BIJE muri banki y'ugwaruka ko tumaze kumva yuko leta yazanye banki y'ugwaruka yiti ugwaruka cyane cyane twaciye tuba interese cyane biratunezera cha tuvuga dutire kandi twosigara inyuma mu iterambere kandi dufite aho dushaka gushika ejo natwe tube abamiliyoneri n'abamiliyarderi kandi biciye mu ngufu zacu dabor dusha turihutira kuduga igitega ko yari sanze cooperative iri agreye muri anakope twaciye tuca igitega turajana ivyo badusavye byose ama turabidepoza procedure zo gusaba credit turazikora ama bashiza baraduha ingurane mu kwezi kw'icyenda
ama boss namwe twasanze ngahamaze kwiyandikisha nuko mwari muse ko BIJE ari banki y'ugwaruka kandi ifite ivyiza byinshi rikirakora na cyane cyane kugwaruka mugire akamu mushobora gutera urundi gwaruka kugira ngo gumve na gwaruka rushigikiwe hano mu gihugu cyacu
urundi gwaruka notumira ko twosezisa kano kajyo keza kugira ngo ivyumviro byacu byiza dufise bikunde ko tubishira mu ngiro dushikiwe nino banki y'ugwaruka BIJE muko kuguruza amakonte hama akagoheno vunira abagenzanje ugwaruka canke amaze kugira amakonte nafise amafaranga yo kubayakoresha yifuza kuyarondera nuko twubaka ikintu uvuga amavaler tugira amavaler kubera ko ikintu ntabimo ikintu cy'uburyarya kubera ko amafaranga n'amafaranga kandi bavuga ngo ushaka umuntu ko mwankana ngo amafaranga rero nitwankane na BIJE ahubwo dukunde na BIJE kongo dushe kwiterambere cyacu mu kugira bonne gestion amafaranga umuntu ayaronse akora ico yasabiye hama iyo terambere ikunde umuntu yamenye ngo ni ingurane kandi ingurane isubizwa ego nico numva novuga kugira ngo umuntu wese yisangemwe ntave ngo ni vya bariya peze ngo nange ngo ni vya bujumbura ngo ni vya bigitega aho biri mugabo ni banki yashiweho abantu bose gwaruka gose mu gihugu cy'u Burundi wari wese hari yumve ko yo kwitura BIJE ariko kandi sinogenda ntagarutse kuco yamaze kuvuga umukozi asindoka akora muri iyo banki ya BIJE bagerageza badufashe kubera ko burya urundi nubwo bavanga ni buto isi bya se buto ama déplacement ntiyoroshe umuntu kuva mu Kirundo wagiye igitega kuva Makamba agiye igitega kuva ntivyoroshe barabe ko mu minsi ya vuba bogira niburi buri ka agence muri province yose ubuho zabaye na nkeye sabaye na nkeye basoye barashira mu izo province nkeye
mbegana kahe ka munsura gutera urundi gwaruka kugira ngo rushobore guhurumbira iyi banki yacu BIJE na rya ari yugwaruka
urundi gwaruka je mu anda utere akamo ndababwira barabe akora imigambi mishasha itarahonyuza kuguru mu Burundi aha mu Burundi aha muri Afrika n'abazungu barabivuga na migambi myinshi hari rero opportunity ni nyinshi kuba jene umujene nagende hariya araba umugambi w'uwundi akopye acaza ukore bizo mugora canke ntaho bazoshika bose barabe bavumbura ibintu bishashe rero abajene mu kuvumbura bishashe je naravumbuye bishashe naho byamaze imyaka myinshi sinorohewe ariko ubu haraje banki y'ugwaruka je novuga abajene murashigikiwe leta yarazanye imigambi yaraje gushigikira kera bavuga ko uri umu entrepreneur bakubona nk'umusazi ariko ubuvuze ko uri umu entrepreneur baragutahura neza bakabona ko ufite kazoza rero nubwira ugwaruka bakura amaboko mu muzu bavumbura ibintu bishasha bishasha pana bya bindi bagenda gukopya handi bagire innovation aha mu Burundi turacyafise ibintu byinshi tubuze rero nuca n'amahamagarira abajene bamaze kuvumbura ikintu bagende biture BIJE bababwira imigambi yabo mishasha bazoshikikirwa
reka tubashimire cyane tuvuze n'iterambere kandi n'ubukwa byanyu
murakoze cyane
sawa sawa merci beaucoup nabuze ko ari sashi romantique ikinyamakuru ari Bishop TV twashimye kushikira kugira ngo tuganire n'abari ko barakorera mu iyo banki yacu banki y'iwanje banki yawe w'ugwaruka kugira ngo twumve bikugwa uko bimeze intumbero twibutse abenshi intumbero kugira ngo ugwaruka dushobore kwenyine nyine tubikenura narya aho yo turakoresha ibiganiro bose bavuga bati dufite ikibazo cy'uburyo dufite ikibazo cy'ingene turonka umutaho kugira ngo twiteze imbere nyirango kumbura abaduza gushikira ko byinshi ugere subscribe utarayigira hambwe na patate kugira ngo ugaragwa cyo Burundi rubonye ndushobora kwisununura muzanye n'iterambere turi kumwe namwe inde bishashe. Thank you.